Ariko bari nasiri pabigeze bangura bamama bavuga ngo bampagatisha uniform koko ukura turavuga ngo dore ibyambere byarahise none ibindi bira kandi byakabiri biruta ibyambere gukomera none se ni gute nahemukira polisi yange ibikomeye n'ibizana kakirage.